sokera mutwaro mwirwaro univeru ndabatumira makuni benda bakwinda zeiwe byawe bikwase mukama izo ziko zibararamo munyano takazi tena manyoko huwatsingamira ngawa wakabatsireho gogo taryangu
yego
iwo mamwe sikana kufanguza
Bakambe